Iyi ni radio ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti zacu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Inama nshinga mateka y'u Burundi irikiriga kwitegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza.
Tukeneye kubona nk'ubu uya yuko hatowe budget d'austerité no kuvuga budget yo gutubikwa vubi. Nitubone amamodoka mirongo agendera inyuma y'umuntu umwe y'umugabo umwe.
Uyo ni Gabriel Rufyiri ayobora ishirahamwe Olicom rishinzwe kugwanya ruswa n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu yakurikiranye ibyo biganiro mu nama nshinga mateka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguye ibihano ku Burusiya ku bandi bantu n'ibigo birenga amajana atatu bafise ibikorwa bifasha Uburusiya mu ntambara zabwo no guhunga ibihano. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yavuze ko indege z'intambara z'Uburusiya zarashe igisagara avukamo cari mu majefo ya Ukraine zica abantu 8 abandi 21 barakomereka. Amato y'intambara y'Uburusiya yashitse mu gice c'inyanja kigenzurwa na Cuba imbere y'imyimenyerezo itegekanijwe ku basirikare b'ibihugu byompi muri Karibe. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi munza gushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Prezida Paul Kagame w'u Rwanda yarayavuguruye guverinoma ye ashyiraho abaministri bashya muri ministeri zirimo iy'imari n'igenamigambi y'umutekano mu gihugu y'ububanyi n'amahanga y'abakozi ba leta n'ibidukikije. Itangazo ryasohowe n'ibiro bya minisitiri w'intebe mu Rwanda ijwi rya Amerika yabonye ryerekana ko minisitiri Vincent Ntibiruta wari uw'ububanyi n'amahanga yahawe minisiteri y'umutekano mu gihugu mu gihe Olivier Nduhungirehe yahawe minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Murangwa Yusuf wayoboraga ikigo cy'ibarurisha mibare niwe wahawe minisiteri y'imari n'igenamigambi hasimbura Uziyendagije Imana kugeza ubu utahawe indi mirimo nk'uko bigaragara kuri iri tangazo. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko abantu 80 bapfuye bazize impanuka y'ubwato hafi y'umurwa mukuru Kinshasa. Uriane Tangishaka nibyo atubwira.
Umukuru w'igihugu cya Kongo yasiguye ko iryo sanganya ribaye irya mbere rikomeye mu bihe bya vuba muri icyo gihugu ahasanzwe hibonekeza ubwato bwunguruza abantu burenza igitigiri cyabo bwategerezwa gutwara. Ubwo bwato bwari butwaye abantu 271 bugana I Kinshasa aho bwagira ibibazo by'imoteri nk'uko Radio Okapi ikorana na ONU yabitangaje ivuga ko byavuzwe na Rainmaker komisere ajejwe inzuzi mu karere ka Mushi aho iryo sanganya ryabereye. Maker yongeye avuga ko hitavye Imana abantu 86 abandi 185 barashobora koga ibirometero 70 gushika ku kivuko. Ni nyuma yaho ubwo bwato bwagize ibyo bibazo by'imoteri buhejeje guseka inkombe z'uruzi. Mu itangazo rya Presidensi ya Kongo, Felix Tshisekedi atangaza ko ubwo bwato bwibiye mu ruzi rwa Kwa ku munsi wa mbere mu ntara ya Maindombe.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguye ibihano ku Burusiya ku bandi bantu n'ibigo birenga 300 bafite ibikorwa bifasha Uburusiya mu ntambara zabwo no guhunga ibihano bufatirwa. Ministeri y'imari ya Amerika yatangaje ko urwo rutonde ruriho ibigo byo mu Bushinwa, Uburusiya, Turukiya na Emirazi Yunze z'Abarabu. Ministri w'imari wa Amerika Janet Yellen yavuze ko ibihano byafatiye Uburusiya uyu munsi bizazahaza amasoko yabwo yari asigaye bwakuragamo ibikoresho. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken yavuze ko Amerika izakomeza kwiyambaza uburyo ifite kugira ngo ikumire Uburusiya kugera ku bukungu bw'amahanga ngo bwifashishe mu gushyigikira intambara zayo. Yavuze kandi ko bazaguma gufunga amayira ashyigikira ikorwa ry'intwaro igisirikare cy'Uburusiya gikoresha mu ntambara bwashoboye kuri Ukraine mu rwego rwo kugira ngo buzikore bibuhenze. Kuva intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine itangiye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gufatira ibihano abantu n'ibigo by'ubucuruzi by'Uburusiya bigera kuri 400.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amato y'intambara y'Uburusiya yageze mu gice cy'inyanja kigenzurwa na Cuba mbere y'imyitozo iteganyijwe muri Karayibe ingabo z'ibihugu byombi. Bamwe babona imyitozo nk'uburyo bw'Uburusiya bwo kwerekana ingufu zabwo mu gihe hakomeje kutumvikana ku byerekeye inkunga iterwa igihugu cya Ukraine. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakeka ko imyitozo zaba irimo amato y'intambara n'ayandi yaherekeje bishobora kuzahagarara muri Venezuela muri urwo rugendo rugana muri Cuba. Urusiya bumaze igihe kirekire bucudutse na Venezuela na Cuba kandi amato yabwo n'indege zabwo by'intambara bijya bigaba ibitero muri Karayibe. Gusa iyo myitozo ibaye hashize ibyumweru bitagera kuri bibiri Perezida Joe Biden yemereye Ukraine gukoresha intwaro zatanzwe na Amerika kurasa imbere mu Burusiya mu rwego rwo kurinda umujyi wa Kharkiv wa kabiri mu bunini muri Ukraine. Icyo gihe Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko uko Amerika y'intwaro abanzi b'Uburusiya ari nako nabwo bwaziha abanzi ba Amerika. Umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu yabwiye inteko ishinzwe umutekano ku isi ko abaturage ba Koreya ya ruguru babayeho mu muruho wa buri munsi kandi nta cyizere bafite. Ubushinwa n'Uburusiya byagerageje gutambamira inama kugira ngo itaba ariko birananirwa iraba. Iyi nteko igizwe n'ibihugu 15 iheruka kuganira kuri iki kibazo mu kwezi kwa munani umwaka ushize ari nabwo bwari ubwa mbere kivuzweho kuva mu mwaka w'2017. Uburusiya n'Ubushinwa bivuga ko komisiyo yawo ishinzwe uburenganzira bwa muntu ifite icyicaro i Geneve mu Busuwisi ariho ibibazo bireba uburenganzira bwa muntu byagombye kuganirirwa. Gusa Volker Turk ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri ONU yabwiye inama ishinzwe umutekano ku isi ko nta watandukanya ibibazo by'uburenganzira bwa muntu biri muri Koreya ya Ruguru n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano ku isi. Akenshi Koreya ya Ruguru ikunze guhakana ibyo ishinjwa byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Kuva mu mwaka w'2006 iki gihugu kiri mu bihano kubera gahunda zacyo zo gucura ibisasu bya kirimbuzi. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko indege z'intambara z'Uburusiya zarashe umujyi avukamo wari mu majyepfo ya Ukraine zikica abantu 8 abandi 21 bagakomereka. Zelensky yashyize ku rubuga video yafashwe n'abakozi b'ubutabazi yerekana umugabo wari watwaye kuri burankari abakora akazi ko kuzimya umuriro bahanganye n'ibirimi by'umuriro n'umwotsi wacucumukaga mu mazu yasenywe. Muri ayo mazu yasenyutse harimo ibiro n'iyari ituwemo. Hagati aho abategetsi b'Uburusiya bo mu karere ka Belgorod baravuga ko ibisasu byarashwe n'ingabo za Ukraine byahitanye umuntu umwe bigakomeretsa abandi batatu. Guverineri w'intara ya Belgorod Yacheslav Gladkov yanditse ku rubuga rwa Telegram ko ibyo bisasu byaguye mu mujyi wa Shebekino uri hafi y'umupaka wa Ukraine. Yavuze ko byangije amazu aturwamo. Mu murwa mukuru wa Ukraine naho abategetsi batangaje ko Uburusiya bwarashe ibisasu byo mu bwoko bwa misile ziraswa kure. Sergei Popko kuri ubuyobozi bwa gisirikare muri Kiev yanditse ku rubuga rwa Telegram ko ingabo za Ukraine zifashishije intwaro zirinda ikirere cy'icyo gihugu zigashwanyaguza izo misile zose kandi ko amakuru y'ibanze yerekana ko nta byangiritse. Ibitero byabaye hashize umunsi Perezida Zelensky agejeje ijambo ku nteko ishinga amategeko y'Ubudage Bundestag avuga ku mateka maremare y'intambara yatumye abanyaburayi batagira amahoro.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no kudushikira ku rubuga rwacu rwa internet ni wezi3@ radio yacu voa@.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amashingamateka y'u Burundi iriko iriga ku itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 na 2025. Amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike arizera ko itegeko rigenga amafaranga igihugu cy'u Burundi kizokoresha muri icyo kiringo rizoshimikira cyane ku bintu bifitiye akamaro abanyagihugu. Gabriel Rufyiri, umukuru w'ishyirahamwe Olicom gishinze kurwanya ruswa n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu yakurikiranye ibyo biganiro, yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije aho ibyo bikorwa bigeze.
Ibikorwa bimaze iminsi nk'itandatu bitanguye, ariko n'ibikorwa byatekereza kuba byatanguye itariki za mbere z'ukwezi kwa kane, kwezi kwa Ndamukiza, nk'uko ibyizwa shingiro mu ngingo yayo y'181 itegeka leta yuko iteza kuba yashikanye ineguro y'iryo tegeko mu nama nshingamateka, ariko bayishikanyeyo itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu. Murumva rero ko ibyo bintu bidashoboka yuko byama biriko biracegwa. Narya tuzi neza yuko iryo tegeko ari tegeko rihambaye cyane, aricyo gituma ibwizwa shingiro ryashinze amezi atatu yo kugiga mbwa muri leta. Urumva ko barizanye mu namashinga amateka hasigaye indwi zitaringa zitatu kugira ngo baritore. Mugabe ivyo ntibabigira kubera ari bijuju no kugira ngo ntibashobore kuboneka umwanya kugira ngo bagige neza. Rero mu ncamake ubu uya turi mu kintu bita budget program. Iyo budget program rero ubu imigambi yose itegekanywa ibanza kwigwa neza magashashira kwa mafaranga. Ibyo rero mugabo kubera umwanya bari muto nibafata umwanya wo kubyiga rero bigacha bigorana gose nico gituma twebwe tubona ko byacerwe gose ariko tuko tubagerageza tubikurikirana kuko twebwe nk'amashira hamwe yigenga uyatoga ikintu bita budget citoyen n'ukuvuga budget y'abanyagihugu n'ukuvuga irimo mwivyo abanyagihugu bipfuza
ivyo mumvuga ko abanyagihugu bipfuza ibintu ushira imbere nibi
n'ubu uya mwakino kiringo turakeneye kubona mu integuro y'itegeko iri kurategurwa niyamara gutogwa itusubire kumva ngo hakenye imiti hakenye ifumbire hakenye ibitoro hakenye inzoga ivyo rero leta igomba gukora uburyo bwose bushobora kugira ngo ivyo bibazo bihari bihanze abanyagihugu ngo mwimbu wabutse tukeneye kubona nk'ubu uya yuko hatowe budget d'austérité no kuvuga budget yo gutubikwa vubi nitubone amamodoka mirongo agendera inyuma y'umuntu umwe y'umugabo umwe usanga umuntu umwe inyuma ziwe ari amamodoka mirongo ibiri mirongo itatu mugihe abanyagihugu bose bakenye ivyo bintu ntibishoboka n'ubu dufise budget y'amamiliyaridi ibihumbi bine n'amajana atanu na mirongo ayo mafaranga murumva yuko ari amafaranga menshi cyane kandi ayo igice kimwe kiva mu makuru n'amateka y'abanyagihugu ikindi kikaba madeni ikindi kikaba kimwe bita amafaranga yo kuzibira ikinogo y'ingurane ibyo murumva neza yuko ari ibintu bidasanzwe twese tuzeza guterera kugira ngo igihugu cyacu ngizaba twisanga cyagize ibibazo byinshi kubera leta igomba itora amafaranga yo kubaho kwayo kwa minsi yose mugabo ntitora amafaranga ajya mu bintu by'imigambi yo kuzotwiza umwimbo
turetse ibyo byipfuzo murafise mu mashyirahamwe yanyu murafise ubundi buryo bwo kuremera abategetsi kugira ngo bashire imbere imigambi mwipfuza irimo iyo migambi nk'uko mvuga ya budget citoyen
mu bisanzwe ibiro by'umukuru w'igihugu byari byadutumye ko kandi amasaha dusumira n'ubwo nyine yari yabisabye turagirana inama nabo baremera yuko tuzoshobora guterera biciye mu ico kintu bita budget citoyen ivyo rero twarabikoze muri leta mugabo tubikora dusa nk'ukumengo ribashaka ko tubikora kuko ibadutumye ko twaherutse batuma ko mu biro by'umukuru w'igihugu mugabo ntitwigeze dusubira gukorana mu ministere sectoriel mugabo inyisho baduhaye batubwiye ngo ni ukubera umwanya ari muto kandi urade kijya kedere itangura gitwa leta do cadrage budgetaire byabonetse tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2024 mugabo murumva neza yuko uwo mwanya wose bariko barategura nabo ntibajyama no kuryama n'ibyo mugabo umuntu aca yibaza ikibazo kubera iki bikegwa kandi hari umwanya uko mubikora hakiri kare mu bisanzwe itegeko riteza kuba ryashyizeho ko igikumi umukuru w'igihugu itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo ritangure gukora itariki imwe y'ukwezi kw'indwi niko amategeko avuga natwe tuguma dusaba tuti leta nigerageze ishyire imbere ibibazo bihambaye nk'ibi bijyanye n'ubuzima bw'ibibazo abanyagihugu bibahanze ibibazo bijyanye n'ikintu cy'amafaranga y'agaciro kuduza umwimbu ibi dusanzwe dukenera cyane ari bintu dushora hanze ariko turondera hano mu gihugu ibintu byo kuduza amashyirahamwe ya leta asa n'ariko aratembagara
andi naho leta y'u Rwanda yatangaje ko ishami rya ONU yitaho impunzi ku isi ryabesheye icyo gihugu ku bijyanye n'ingene gifata impunzi ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Ninahazwe arabidushikiriza
kwa mbere w'inondwi igisata cha ONU cita impunzi ku isi cyari cabwiye sentare nkuru y'ubwongereza ko gifise ibyemezo by'uko muri uno mwaka u Rwanda rwabangamiye abimukira barimwo abo RCR ivuga ko u Rwanda rwasubije mu bihugu kandi bashobora kugirirwa nabi ababuranira ishami rya ONU cita impunzi ku isi RCR kwa mbere babwiye kandi sentare nkuru y'ubwongereza ko ibyemezo by'abimukira indwi u Rwanda kuba gwarirukanye mu mwaka uheze RCR yemeza ko ifise byari bikwiye gutuma ubwongereza buheba umugambi wabwo wo kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda kuko kubarungika mu Rwanda kuga ACR bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda nago rubarungitse mu bihugu bibakorera mabi arimo kwicwa no kuburizwa igufa itangazo leta y'u Rwanda yasohoye bice mu biro by'umuvugizi waryo rigira riti RCR irabesha iryo shirahamwe ku ruhande rumwe rishikiriza ivyagirije vyuzuye ibinyoma amasentare y'Ubwongereza ku rundi ruhande rikabandanya gukorana natwe mu mugambi wo kuzana mu Rwanda rutekanye abimukira muri Afrika barimwo abo muri Libya. Ibiro bivugira leta y'u Rwanda bibandanya kuvuga ko ico batahuye ari uko mubimukira ACR ivuga ko u Rwanda gwirukanye harimwo umugabo ibirwa vya Seychelles vy'imyubuhungiro mu nyuma ACR muri Afrika y'Epfo ubwayo ikaza gufata ingingo ko akwiye guhabwa ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iryo tangazo leta y'u Rwanda icibandanya igira iti ACR nigeze itugisha inama imbere yo gufata ino ngingo nta biganiro na bimwe byigeze bid huza nayo kuri no dosye. U Rwanda nta makuru arenzaho rwavuze kuvyerekeye uwo mugabo ibirwa vya Seychelles je bavyarimye ubuhungiro. Kuri no murongo nyene u Rwanda ruca rubandanya gusigura ko aka arakarorero kamwe muri twinshi ico gihugu gifata nk'amareme ntanya yuzuye ibinyoma gikoregwa na RCR. Ibindi vyagirije u Rwanda rwita ibinyoma rwagarutse ko mu itangazo ryago ni vyerekeye umurwi w'abarundi RCR ivuga ko ico gihugu cimye ubuhungiro. U Rwanda rukavuga ko abarundi RCR ivuga yuko rwimye ubuhungiro batigeze babusaba ahubwo barenze ku mategeko agenga abinjira n'abasohoka muri ico gihugu. U Rwanda ruti ibinyo nko kwihamenya y'abatwenzi kuko hari bihumbi n'ibihumbi by'abarundi u Rwanda rwahaye ubuhungiro kandi baratekaniwe. Ijwi rya Amerika ntitwashoboye kuronka abavugizi ba leta y'u Rwanda kugira ngo tubasabe umuco utomora umurwi w'abarundi bavugwa muri no nkuru n'aya maherezo ye wa mugabo twatubabwiye yoba yarimwe ubuhungiro muri Seychelles. Ikindi u Rwanda rugaruka ko mu itangazo ryago n'abantu baza mu Rwanda bafise uburenganzira bwo kuba mu bindi bihugu ariko badafise impusha zibemerera kuza ku butaka bw'u Rwanda nk'abamukera rugendo nibanasabe kandi ubuhungiro. U Rwanda aharuka avuga ko iyo aba bantu nk'aba basubijwe inyuma bidakwiye kwitwa refoulement imvugo RCR yakoresheje mu gutanga ingero z'abimukira birukanywe. Kuri no ngingo u Rwanda rugaca rwisigura rushimangira ruti turabisubiyemo utusi uturorero dukwiye gushigwa mu murwi wo kwirukana impunzi twabivuze akatari gake u Rwanda ntitwirukana abarondera ubuhungiro. U Rwanda rusozera itangazo ryago ruvuga ko ishami rya ONU gita impunzi ku isi HCR gigenza nk'iririko ritesha agaciro umutekano wago mu butungane bw'Ubwongereza. Ibi u Rwanda ruvuga ko rutabitahura kuko hari amasezerano yamaze gusinywa yemeza ko bamwe mu bahunga intambara bashobora kuzihungira mu Rwanda nk'igihugu gitekanye. Bagenzi bacu bakorera itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters bavuga ko barondeye RCR mu Rwanda kugira ngo itange umuco ariko yashimye kutagira ico ivuze. Hagataho sentare nkuru y'Ubwongereza isa nk'iyafashe nk'ama ibimenyetso yahawe na RCR. Ku munsi wa mbere iyo sentare yasavye igisata ca ONU cita impunzi ku isi RCR gutanga ibindi bimenyetso vyo guha ubutungane bitarenze igenekerezo rya 28 uku kwezi kwa gatandatu. RCR tukibutsa kandi ko yatanze ibimenyetso vy'ibanze ku munsi wa mbere aho yari yahawe umwanya wo kugira ico ivuga imbere ya sentare nkuru y'Ubwongereza ku masezerano yo kurungika bamwe mu bimukira bico gihugu mu Rwanda.
Isoko ry'umwimbu wa kakao ribandanye kwiyongera cyane ku isi bikaba byatumye ibiciro biduga ku rwego rutari bwibonekeze. Yamara mu gihugu ca Cameroon nta mwimbu kwiye ukiboneka mu karere k'ubumanuko bushira uburengero kahoze ari kigega ca kakao. Ibyo biterwa n'intambara yabangamiye ibice bya Cameroon kuva mu mwaka wa 2017 igatuma benshi mu barimyi bava mu byabo. Iyo nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika tuyigezwaho n'umunyamakuru Temistocle Mutijima.
Kuva mu myaka itatu ishize Tifu Victorine n'umuryango we bahungiye Buea umurwa mukuru wa karere k'Amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Cameroon. Yahoze ari umuhinzi wa kakao mu gace ka Muyuka gaherereye mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Buea kandi icyo gihingwa nicyo cyari gitunze umuryango ugizwe n'abantu batanu. Icyakora ubwo intambara yateraga umurima we n'inzu byarashenywe ibyatumye we n'umuryango we bahungira Buea ahagerageza kuba gahenge. Yumva babaye ko ibiciro bya kakao byazamutse ndetse akifuza gusubira mu buzima yahoranye.
Habuze gato ngo mbure ubuzima ubwo ibi byatangiraga. Ubu rero narazibukiriye sinakomeza kubitekereza nk'umugeni abasha kujyayo. iyo rero niyo mpamvu ndumva iby'ibyo biciro ariko sinshaka kubitindaho kubera ko mbitekerejeho cyane n'ubundi sinabasha kujyayo nta samu nkifite rero nshiriramo imbere nkigumiraha
kubera izamuka ry'ibiciro bya kakao bamwe mu bahinzi barimo kwihutira gusubira mu masambu bari bamaze igihe baratayi Sekisi enye arimo kugerageza kuvugurura imirima ye yo mu gace ka Mundoni mu majyepfo ashyira uburengerazuba arateganya no gutunganya indi mirima mishya mu kizere cy'uko ibiciro bya kakao bizakomeza kuzamuka
Hari imirima nari nararetse guhinga kubera igiciro gito n'ifumbire yari ihenze aho nabonaga ibyo nshora n'ibyo nunguka ntaho bihuriye narahombaga umwaka ushize nkibona ibiciro bitangiye kuzamuka rero nagiye muri iyo mirima nk'uko nshoboye ngo nongere kuyikorera
biturutse ku ntambara ikomeje kwibasira amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni benshi mu bahinzi barahunze Ubaka karere kahoze keza 43% ku ijana by'umusaruro wa kakao kakaba ari nako kezaga nyinshi mu gihugu ntikabasha no kugeza kuri kimwe cya kabiri cy'uwo musaruro nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Business in Cameroon gikorera kuri murandasi mu gihembwe cy'ihinga cya 2022-2023 Cameroon yagize igabanuka rya 11.2% ku musaruro wa kakao nyirabayazana w'iryo gabanuka hanini ni umutekano muke mu karere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba Urwego rushinzwe ubuhinzi bwa kakao n'ubwikawa muri Kameruni rutangaza ko abantu barenga 500,000 bakesha amaramuko iki gihingwa cya kakao. Ikiro kimwe cya kakao cyahoze kigura idolari rimwe rya Amerika, ariko uyu munsi kigeze ku madolari 9, igiciro cya mbere kinini kibayeho muri iki gihugu cyo muri Afurika yo hagati. Guverinoma iragira abahinzi inama yuko bakoresha amafaranga bavana mu ntete za kakao zibasha kuboneka ngo barwanye ubukene.
Twasanze izamuka ry'igiciro cya kakao ritarimo kujyana n'izamuka ry'imibereho y'abahinzi. Abantu barabona amafaranga bagatangira gushaka abagore benshi no kwinywera inzoga bagasinda. Ntibashora mu mirima yabo. Ibizabatera kugira hazaza habi kubera ko ibiciro bya kakao bishobora kumanuka kandi imibereho yabo ntizaba yarazamutse rero turashaka gukorana n'amakoperative ya kakao ngo twigishe abahinzi uburyo bakwizigamira cyangwa bakayashora mu bindi byunguka bagatekereza bati mu gihe ibiciro bimeze neza niki twabika ku ruhande ngo tubashe kugura imiti ku bwinshi ifumbire ku bwinshi tugura ibikoresho byinshi ku buryo naho ibiciro byagabanuka twaba twifitiye ishyinguri zadufasha gukomeza kubaho neza
Guverinoma ivuga ko kuva umwaka w'2024 watangira umusaruro wa kakao muri aka karere ugenda wiyongera ugana ku kigero wahozeho mbere y'intambara bitewe n'uko abahinzi barimo gutahuka ku bwinshi bakizera ko abahinzi bazashora mu mirima yabo hanyuma aka karere kagasubirana umwanya wa mbere kahoranye mu buhinzi bwa kakao ku rwego rw'igihugu
mu nkuru zijanye n'ivyerekeye amatora yo muri uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Politike y'imigenderanire n'amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika izogira iyihe shusho haramutse hatsinze Joe Biden canke Donald Trump. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi.
Amatora y'amajonjora imbere mu ishyaka ry'abarepublikani yabaye kuva ku itariki ya 15 y'ukwa mbere uyu mwaka kugera ku ya 4 y'uku kwa gatandatu. Trump yarayatsinze. Yegukanye intumwa 2,231 yari yararangije kubona izangombwa 2,215 mu kwa gatatu gushize bazamwimika ku mugaragaro nka kandida mu nama kaminuza y'ishyaka ryabo convention izakoranira i Milwaukee umujyi wa mbere mu bunini muri leta ya Wisconsin kuva ku itariki ya 15 kugera ku ya 18 mu kwa karindwi gutaha Amajonjora y'imbere mu ishyaka ry'abademokrata yo yatangiye ku itariki ya 23 y'ukwa mbere gushize yarangiye ku itariki ya 8 y'uku kwa gatandatu Biden niwe wayatsinze abona intumwa 3,886 nawe yari yararangije kubona umubare wa ngombwa w'1,975 mu kwa gatatu gushize bazamwemika ku mugaragaro nka kandida w'ishyaka ryabo mu nama kaminuza yaryo izaba kuva ku itariki ya 19 kugera ku ya 22 mu kwa 8 gutaha i Chicago umujyi wa mbere utuwe kurusha iyindi muri leta ya Illinois muri make Biden na Trump nibo bazahagararira amashyaka yabo mu matora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha bongeye guhura nko mu 2020. Nubwa mbere mu myaka 70 ishize abakandida babiri bahuriye mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro ebyiri zikurikiranyije. Kuzatsinda uwo ari we wese, politiki y'ubanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza kugira ku isonga ibibazo bitatu by'ingutu, ari byo intambara yo mu burasirazuba bw'isi hagati ya Isirayeli, Hamas, Hezbollah, Abahuti na Irani iri inyuma y'iyi mitwe yose, intambara mu Burayi y'Uburusiya bwateye Ukraine no guhangana n'Ubushinwa. Kuri Biden, manda ya kabiri izakomeza kugendera ku mahame amwe nk'ayo muri manda ya mbere, kureba uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeza kuyobora isi n'ubufatanye n'ibindi bihugu.
Leta Zunze Ubumwe izahatana kandi izahatana n'ingufu nyinshi, izayobora n'indangagaciro n'imbaraga zayo zose. Tuzahagarara ku bafatanyabikorwa bacu no ku nshuti zacu.
Mu byo guverinoma ya Biden izibandaho naramuka atowe, nk'uko Jake Sullivan umujyanama we mu by'umutekano abisobanura, harimo gahunda zo gusonera cyangwa korohereza amadeni ibihugu bikennye, gufatanya n'imiryango mpuzamahanga mu byo kuvugurura imikorere y'amabanki ku isi no gushora imari mu bikorwa remezo ku isi.
A major initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise of unlocking resources for the
umugambi w'imena no gufatanya n'inteko ishinga amategeko Congress kugira ngo tugere ku byo twasezeranije ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byo kubihamya ikono. Ntitwakubaka gusa imihanda hariya kugira ngo bidufashe kubona ingufu zidahumanya ikirere. Tugomba no gushyira amafaranga mu rwego rukomeye rw'ubuhinzi rwa Afurika kurubonera isoko no kurufasha gutsura ikoranabuhanga.
Umwe mu mishinga yo kubaka imihanda Sullivan avuga harimo uwa gari ya moshi witwa umuyoboro wa Lobito uhuza Zambia, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biri mu migambi yo guhangana n'Ubushinwa bugenda bugwiza ingufu hirya no hino ku isi by'umwihariko muri Afurika. Trump we naramuka atsinze avuga ko azashyira imbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha iterambere mpuzamahanga, ibyo yita America First, ni ukuvuga Amerika mbere ya byose.
Make America richer and safer.
Gukora ku buryo Amerika ikungahara, igira umutekano, ingufu, ishema n'ubwiza bitigeze bibaho kugeza ubu. Ndatekereza ko tuzabigeraho.
Umugambi wa Trump ariko ntusobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izifungirana. Ikigo cyitwa America First Policy Institute, AFPI mu magambo magufi, gishamikiye ku bikorwa bye byo kwiyamamaza, kivuga ko manda ya kabiri ya Trump izatera inkunga Isirayeli ititangira itama, izafasha Ukraine yishyiraho amananiza, izashyira kandi ingufu nyinshi mu guhangana n'Ubushinwa. Niko Chad Wolf abisobanura. Wolf ni umuyobozi nshingwabikorwa wa AFPI, yigeze no kuba minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu kubw'ubusigire muri guverinoma ya Trump.
Those are three areas that any incoming America can have.
Ibyo ni byo bintu bitatu guverinoma yitwa Amerika bwa mbere iyariyo yose izibandaho, ariko ishakisha amahoro biciye mu mikomerere y'igihugu.
Gusa rero uzatsinda wese, yaba Biden yaba Trump, azasanga politiki y'ububanyi n'amahanga itari mu bihangayikishije ku isonga abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushakashatsi bwose bukorwa muri iki gihe bwerekana ko ibibateye impungenge ari ubukungu, ibiciro byiyongera ku isoko, ibibazo by'abimukira, iby'ubujura n'iby'urugomo n'ubwicanyi.
Ningaha turangirije amakuru twabateguriye muri kano kanya. Dushimira bagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo ashobore kubashikira. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru yarahagariwe na Frederic Nkundikije. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubifurije amahoro y'Imana.